jalo maricho nyasayo ol kol gi uthobolo gi ojwango gi ah owegi elwet jabin kol joka kan manodar azo owegi elwet jabin kol joka kan manodar azo
anone nyinge
sisera
nyinge
sisera
nyinge
sisera
nyinge
sisera
Toka okidhi to anno kadidi bora kweri
oyo chikiti oyo chikiti oyo chikiti oyo chikiti oyo chikiti oyo oyo chomwani To enga ya emano kaka duong mar nyasae
lenore
ya emano kaka duong mar nyasae
lenore
onge boro saurumo onge boro kangato yawa sisera kala kala onge boro kajae Boro kanyo
Yaya Machi
Na utonchonchon Sisera biro Makonge karboro kanyo
Yaya Machi
Na utonchonchon Sisera biro Makonge karboro kanyo Lae Sisera Ibuare Misaji richoto, emano
Gano
masira choni koda kanyo duto misachiri choto emano masira choni koda kanyo duto misachiri choto emano ngano mobore chore Misajiri choto, emano. Misajiri choto, emano.